anaguma na bwanji anali mwana wanga wa sukulu ankawonda kubwela ku nyumba kwanga kundi mutandiza kusova masamu ntsika na mavala modolo la ntima uyo sigeti yabudulira ziboda zose pantetete siku lyo nalephera kupilira ntima wangu nakankhamwazi ndi nyeso za chilako lako malomo ngosova masamu okhaina lako nango sovira limodzi ndiye mwini Agnes ndi mpunzitsi wake pompopompo chibwezi chidayambika kena akubanja moti pano ndi mkazi wanga anakumana bwanji kulira bwino pa maliro maiwa ndinaona kuti ndi bwino ndingowatenga mwina na nenso adzandilira choncho pano ndi mkazi wanga wapa nyumba ndili napana kutaya madzi pa laini anakumana bwanji anali mwana wanga womupeza zikavula nthawi zina ndi masangulutsa mai wake akachoka pofikizana kumuchotsa pa nyumba kwa mpangira lendi chilipo chomwe ndinaona mwa iye chibwezi chidafumbula mpaka linathawitsana lero ndi mkazi wanga anakumana bwanji kunali kuchipatala kuleba ndipo iye anali woyembekezera tsiku lochira litafika mwa mwayi adapeza ine poti pa nthawi yonkuti ndikugwira usiku monga mwa ntchito yanga yodotolo namwali namuchengetera bwino lomwe ndinayesetsa kuti asachilile kumpeni kapena kufa nsevuli kukamwa ayi ndipo zimenezi zidathekadi anabwera ndi mituka kudzandithokoza kuti ziko momwe ndichiza bwino mukhala anzanga chibwezi chidayambira pompo lero ndi banja la ulemu anakumana bwanji anali ntsikana wanga wa ntchito zomweza azimayi zomusira chilichonse wa ntchito kuti adzichita yekha nkafika kuchoka ku ntchito ntsikana mandichengetera bwino kuposa akazanga kundiyikira madzi otentha ku bafa kundikonzera tidzakudya tatswalitswali mmene mwakazanga ali bize pakalilole kudziyang'anira kupenta dzala ndi nkhope ali phezo sawakhudza ndinangoganiza zomuthamangitsa mkazi wanga mkutenga wantchitoyo ngati mkazi wanga lero wantchito uja ndinamukwatira ndipo banja lathu ndi la ulemu anakumana bwanji anali bwana anga maiwa nthawi zinama ndikokera ku chipinda masewera omwewa mpakana ndinawaberekera mwana anakumana bwanji ntchito zanga zomwezi zautera lazi wina anachita kubwera ekha kudzandiputa musindayambira kumulinga masayizi sindinkawapeza kuyesetsa kumutembenuza mbali zonse koma sizinaphule kanthu nakanika kuti ndingomulinga ndi maso ndi mmene yamuonekera koma tepi yendepo basi zigawo zonse za thupi lake national wear inatheka ndipo ndinamusokera bwino mpaka neye kubwekera anayamba kumandipezapeza pamalo mujayichitira mbuzi kala wadzamchere pano tonse tinakhala thupi limodzi moti pano ndi wakazi yanga adakumana bwanji wokapepesa maliro la mkazi wake komwe kubanja linayambika kumupepesa bambosidwayo kuti ayiwale mavuto anakumana bwanji kunali kuchipatala pa nzira okalandira mankhwala otalikitsa moyo mbebe ofunda ochokera kwa yendo omuna utsa mapiri pa chigwa pompo tinayamba kucheza kwinako ndi kuphulitsa mbalume ndinamufunsa kuti zidatheka bwanji kuti upezeke mkachirombo anandiyankha momveka bwino kuti mamuna wake ndi anamupatsa kachirombo ndinamufunsira mpaka na analola ndipo sadavute poti tonse nkutire kale mboma anakumana bwanji kunali kulimbe kuchimbudzi cholipira mmimba mukatentha suona malo dzithandizira mangotibola kupetukidwe mwatsoka chimbudzi cha amuna chinalowa akazi mtsikana anandipeza ndili chinjutira nane ndikupsinya matumbo mmene muiye andawe atatsetseretsa kale sikira atakweza kuntunda ndinamuwuza kuti usatuluke nkhanga zaona kale bola chalapakamwa chikondi sichiona malo tinangokwaniritsa poti mchilengedwe chisichireretseka pano ndi mkazi wanga ndipo ndinamukwatira anakumana bwanji anali mayi wachigwirizano mu mpingo ndipo ine nali mbusa amakonda kubwera ku nyumba kwanga kuti ndimuchotse ziwanda tsiku lina ndinagwa mmayesero mpaka na inachimwa sizinathere pompo ayi ndinamukwatira pano ndi mkazi wanga anakumana bwanji awa anali kasitomala wanga wadzipwente nango auza kuti dzikonzeni mayi sinakhale bwino mbuyo mumukubwera azibambo mzimayi anaseka mwachikhakhala mvekere nanga inu sinzibambo ndinawauza kuti sindikufuna kuti ulemerero wana aone ndapombo aomwe ayi chibwezi chidali chomwecho pano ndi mkazi wanga anakumana bwanji anali kasitomala wanga wa chipisi anakumana bwanji chinali chibwezi cha nzanga ndinachita kulanda